Olugero lwaffe ku Bukedde TV.
Luno lwe lugero lwaffe mu kataliiko nfuufu. Lwe bakugoba ng'ojjanga ewaffe yakuyita lubuna mayumba. Amakulu, omuntu asigula munne n'amuwaganyaza ate bw'afuna gamba ng'okumugoba awaka yamwogerera. Olugero luno lutuyigiriza obutasigulira nnyo ku bantu n'okusengejja ebiba bitugambiddwa.